twari dufise imbyeyi yitwa Sosumo. Iyo mbyeyi Sosumo twarabona ko ku bumwe bwacu tuzoyishyigikira ubwatsi ikeneye, icuhiri ikeneye ikakironka maze igakama menshi. Ariko amatwa nsumira ubuhongo yatetse. Twari dufise ama agence ya transport duhereye no kuri za Utraco n'izindi bimeze neza kuva nyene bipanze neza. Mugabo mwumbu ntidukanisha byatetse mbere ibindi byo no kugumba hango byagumbashe. Ibi bintu bijya birapfa ntibitere imbere ntibizana umwimbu. Hari abo nyene icyubahira biha abo nari Nyange kumba ari bikende.
None wiyumvire nk'umuntu avuga ati iki gihugu ni twebwe tukibazwa, kakarere nije ndakabazwa, aba bantu nije njeje kubateza imbere, ukabarira umutahe, ukabarira imbuto, ukabarira amase, bakicwa na kigoyi, bakagwara kwashi, wari serugo, urumva ko ngaho by'ukuri hari ikintu kibuze. Avec des gens comme ça, on n'arrive pas à la vision. On n'arrivera pas à la vision. Hatabaye changement y'ukuri, hari abantu batazi ingene ejo bizomera. Kumbure kubera umurongozi mubi bafise igihugu hari abakigambaniye rero ntabatirayishije abanyagihugu bababwiye bati twari twizeye yuko none rabo twari tuzi ko wewe mukitantare uzodufasha none rabo ibyo bikogwa ntitubihereze Imana ngo ibihezagire kuko niyo bihezagire.
Nico gituma Abarundi bakwiye guhagurukira rimwe, yaba abihebeye Imana abatihebeye Imana, amashengero atandukanye, abantu bo mu buryo bwose butandukanye, bakwiye guhaguruka kwese hamwe tukaja hamwe tukiyamiriza iyo ntwari ku butegetsi uyu munsi yazanye amahano cyane cyane vuba na vuba. Imana ihindure ibintu mu Burundi, izana intwaro ibereye, izana abantu by'ukuri bashobora gushira inyungu imbere z'umunyagihugu uyu uwo ari we wese. Hazi intwaro by'ukuri ishobora kurengera agateka kazina muntu, hazi intwaro ishobora kumva amarira y'Abarundi.
Nsubiye kubaramutsa urwaruka rw'imbonerakure muri komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, ruheruka gutwagwa mu nyigisho za gisirikare mu Kajaga hafi yo mu Gatumba. Ruratabaza kuko rwamaze kumenya ko Rugire rujabukanwe mu gihugu cya Congo kugwana n'umuhari M23 urwanya leta y'ico gihugu. Amakuru ashikira radio Haguruka yemeza ko izo mbonerakure zose zishika 150 zikaba zakuwe ku mitumba igize iyo komine ya Mutimbuzi, aho zacagugwa harabwe ubukerebutsi bwazo nuko zirushanya mu bukerebutsi mu bikorwa zamazihabwa. Inyuma yo kwegeranywa zikaba zaciye zitwagwa aho mu Kajaga hafi y'ibarabara rya Bujumbura Gatumba mu gihangare kibikwamwo imiceri ya koperative yitwa Kira kuva ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 2008/2024. Ayo makuru nyene dufise akemeza ko aho izo mbonerakure ziri hacunzwe cane kuko atanu umwe yemerewe kuhegera, atani modoka yemerewe guhagarara hafi. Izo mbonerakure rero zikaba zikugwa aho zirara mu masaha ya gatondo zikirigwa mu bikorwa bijanye n'inyigisho za gisirikare zibera ku ruzi Rusizi, mu ijoro zikagarukanwa kurara aho muri ico gihangare cya koperative Kira. Izo mbonerakure rero ziratabaza kuko ziheruka kubwirwa ko vuba buca zijabukanwa gufasha kugwanya umuhari M23 mu gihugu kibanyi cya Congo. Izo mbonerakure inyuma yo kumva ivyo zivuga ko zitekewe n'ubwoba ngo kuko zigitwagwa aho ziri zabwirwa ko zigiye mu nyigisho z'igihugu, zikagira ubwoba zibonye abasirikare b'u Burundi birirwa barapfira aho muri Congo. Izo mbonerakure zisaba ko zosubizwa mu mihana ziturukamo. abandi banyagihugu bavuga ko leta ya CNDD-FDD atawe itazohitana ngo nabayiyoboka baramaze kubona ko iyo leta ataceza ibifuriza ubona ko imiryango myinshi iriko iraburira abana babo aho muri Congo kubera ububegito bw'abategetsi ba CNDD-FDD izo manera kure ngo zari zikwiye kwifatanya n'abandi barundi bamaze gutangura ibikorwa byo guhindura iyo ubutungane mu ntara ya Bururi buridogegwa n'abanyagihugu baho ni nyuma yaho hapfiriye imbonerakure mu mwaka uheze wa 2023 abanyagihugu batandatu barafatwa batabwa mu ibohero rikuru ry'i Bururi muri abo babiri baramaze kurekugwa bane nabo baracapfunzwe abanyagihugu b'i Bururi basaba ko nabo basigaye bapfunzwe barekugwa amatohoza abandanye bidegembye abandi banyagihugu bataba i Bururi bavuga ko mu Burundi hazoboneka ubutungane nyakuri mu gihe abarundi bova hasi bakanka kuguma barenganywa babona iyi nkuru tuyibaze ni netenansi emoton
Abanyagihugu bo muri komine Matana muri Sekinyonga ku mutumba Ntunda barashimira buramatari w'intara yabo kuba yarashoboye kubagendera kwa 330 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu ntumbero yo kumenya ibijyanye n'umutekano muri ako gace abanyagihugu baributsa icyatumye umutekano uhungabana mu gace kabo aho badoma ko abantu batatu ko aribo bariko bahungabanya umutekano muri komine Matana y'intara ya Bururi bitwaje amoko Abanyagihugu batangazwa nuko mu bantu batandatu bikekwa ku cyaha kimwe bamwe barekugwa abandi bakaguma bafunzwe umwe muri bo arabivuga
Harabandonera kure yitwa Portage yafiteke 12 sukwezi ku 10/2023 isaha 2 z'ijo ari kumwe n'umufaso ni wiwe uwo yarapfuye ntitubeshe itariki 15 ijyo joro nyine ku munsi wa Mungu hasi hafatwa abantu abiwati ku mutunganya bafitanye bamwe amatatu y'amato n'abandi bapfunzwe ku nyine atabyamatatu banafitanye abandi nabo baragiye ku ngo kuca kurondegwa tutanasangiye n'intu zenyu n'uwo mutumba wacu twese umusa kinyonga abagiye kurondegwa abandi nabo bari muri bitetsi baba bi wacu umusa kinyonga bamwe barafashe bya gupfungwa n'abandi batababandanye barondegwa nanyi bakinga ntibabaye bakibatwara muri bitetsi naho nyine baragikunda ndera yo yabo bafata abo nabo nyine bafite n'amatatu y'amatongo bacu baje kurondera n'umwe yari yibereye Bujumbura ubu rero twibwira ahantu kuhabura amatare katugendera ejo yarabagije ati ndeka none muri mwe kwaba bahoze na kabi nta numwe yigeze avuga ngo bagende rero kwinjira mu diyo monera ku muzi witwa Rishari bavukana ku muzi witwa Kwizera Audace kapiteni akora mu kuri ya gisirikare muri kabine militaire akacabona witwa Ndayisaba Celestin uri mwene nyahoza twangwa dusabone kwa mutari ntara ya Bururi abandi bari kwatuma umutekano uhungabana muti gute wewe hopfa umuntu hapfuye umuntu ukaba ziko dufitane amatatu y'amatongo ndamwishe nta ronko ukuri ikintu cya mbere kigira kabiri ni kubahagura amatanu tumutomorere neza tumutomere komine yacu n'intara yose ibyumve abo bantu bapfuzwe n'abantu bari batandatu ubwa mbere babiri baraje bararekura arizo uwaje nshi cyacu dutangaza nuko bose bagiye ishaka kimwe muri abamwe bagasigarayo abandi bakaba
n'abo banyagihugu bashimira buramatari wabo ko yabagendeye kugira bavugane ibyerekeye umutekano bamusaba gufasha kugira basigaye bafunzwe barekugwe amatohoza abandanye bidegembya
kuko abatashe witwa Manuel witwa Simone abo baraje witwa Thierry witwa Ntagis witwa Congo witwa Budida abo bose bakiri bagumanye kandi bagicakiye buramatari naho twamushimiye kuratugende ni kuri kosaba abantu niba bari kure baze amatohoza kure bari mu miryango yabo mureke ko inzira karengana biturutse kuwo Kwizera Audace kapiteni akora mu bikorwa bya gisirikare yita ngo ni koloneli agaca haba n'uyu Rishari arimo bahuza abo bose bavukana niyo mbona kuyapfuye hagaca haba n'uwundi muntu wundi yiswe Ndayisaba Celestin mwene nyahoza abo bantu tudona bikwari batatu niwe kubazana amacakubiri abo bantu tudona guye ari batatu niwe bariko barazana iby'amoko niwe ko barazana iby'itandatu na kabiri n'umunani 72 ariko twe gutwanga tubasubiremo mu byumve nta muntu umwe yigeze aho ngo icyo gihe abo bantu bavuga yuko wapfuwe kula zila mwishu yome melakuri hali wame lage kubiju mwa muhila lola ziyala tiburi ya na kaya yapuwe muka wawo wose wafa shukifu mga wana kivita tama toza mahali
abatu wenye jugu bataba ibururi bavuga ko mu Burundi hazoboneka ubutungane nyakuri mu gihe Burundi bova hasi bakanga kuguma barenganywa babona.
Ndagushimiye ni netenansi Mutoni kuri iyo nkuru. Aho nyene muri Sakinyonga I Matana hariho abantu bakubiswe bahogwa ubusa. Abanyagihugu b'I Matana basaba ko Rishari ari mu bahuza bo ku mutumba na Ndayisaba Celeste bafutwa mu mugambwe CNDD-FDD basanzwe barimwo ngo kuko barawutukisha biciye mu bikorwa bigayitse bakora harimwo kubivugwa na macakubiri bishimikije umugambwe CNDD-FDD nayo umusirikare Audace Kwizera avuka muri ako gace basaba ko arengutswa n'ubutungane abazwe ivyo ariko akorera abanyamatana harimwo gufatisha bamwe muri bo bagatabwa mu munyororo.
Dushubiye inyuma gatoya nuko ari n'abantu bakubiswe bibiri ku rubanza muri Giteka bakubitswe n'uwo yitwa Ndayisaba Celeste ari watubanye mu Sakinyonga yacu aha kuntu abo bantu banakubiswe sinaho ngaha muri inzu ya Sakinyonga nabo muri Giteka ubwo uno musore Ndayisaba ariko aritegereza ngaha uno musore ushaje twangwa ni mu bahuta ari batatu na cha kuri ngaha uwo kwizera abo zasa kwamuri ku byanga sibika ariko akurisha imugo itabereye nuko yo bavuga ko ari kapiteni uko yagize ibihuha ngo n'abatumariye abantu atawapfuye ngaha kuntu ngo n'abadutwaye amatongo ushimire ni batwaye wafika matongo kwa bene ruwayo bagasigara abantu none niwe bari bafise amatongo menshi cyane banyazwe rero kwa ba matani hariho imwe imwe cyaje zarakwetesha tuba musavishwe Ndayisaba Celeste kwa zugambi asanzwe no ngano urishare mu bahuza abantu bakufutwe mu gambo service fd fd rwanda batangwe bafutwe mu gambo service fd kuko ariko barawucavuze kuko bariko bawufata nabi bimwe biteye ubwo je yawe bari je no mu gambo service fd nga hamisa kinyonga no mu komine no mu ntara uyu muntu ntawa kimuka mu service fd ni kuri kose ibase fd fd ikora ku mashakuri iratuki nimasenga devuze ikoresha intara irabitubwiye mugaba abantu kwa batatu umukapitene yitwa ngo ni colonel ni kuri kose tumusabe bishoboka gutunganya mu murengutse atubwira abo bantu bibwe inka bagatwarwa amatongo ingene batwaye duwaye mugaba agasiga ari abantu
aha hose bamwe mu banyamatana ntacizere bafise ko ubutungane cyangwa umugambwe CNDD-FDD bizokorera kuri ivyo bisabo vy'abanyagihugu ivyo bigategwa nuko ngo umugambwe CNDD-FDD hamwe n'ubutungane bikingira ikibaba abanywanyi ba CNDD-FDD bakorera ikibi abanyagihugu ubutegetsi bukomoka kuri uwo mugambwe ngo nubwo gusubiriza bureke kuguma buruhisha Abarundi. Tukiri mubivugwa mu gisata c'ubutungane mwishirahamwe Olicome barahagaritswe umutima n'igwirirana ry'abanyororo mu mabohero ari mu Burundi bikaba vyaraye bisubiye kugaragazwa n'iryo shirahamwe kuri uyu wa kabiri ruhuhuma 2024 mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku bijanye n'inyishu zishoboka ku vyerekeye iduga ry'amazi ikiyaga Tanganyika hamwe n'ingaruka kubanyagihugu begereye ico kiyaga. Alexi nimubona ajejwe ivy'amakuru muri iryo shirahamwe yaremesheje ico kiganiro tumutega amatwi.
Ishirahamwe Olicome rigize imisi ribona ibintu bidasanzwe mu mabohero aho abantu buzura amabohero no hejuru aho usanga ibohero ryagendewe abantu 400 usanga arimwo abantu 400 birenga shaho abantu 800 usanga arimwo abantu barenga 400 aho tuvuga ibohero ni munyanima aho tuvuga amabohero bose mu gihugu nta bohero na rimwe kubabohera shaka kuri 10 dukubeshaho abanyororo umurazi yuko muri abanyororo hariho abagi abapfungwa barenganye hariho abamaze imyaka n'imyaka batumbirizwa n'ubutungane hariho abashoboye gukatirwa icyaha kandi gukatirwa igihano hanyuma bakagiheza mugabo bagaca bakumbikwa mu mabohero izo bigatsiga izo ngingo zigafatwa nabacya bita abakuru b'amapariki bajya nibo usanga bafata rero izo ngingo awuzi gituma bogomeza abantu bahejeje icyaha cyabo mu mabohero ibyo rero bikaruhisha leta kuko leta niyibagaburira kandi ikagaburira abantu atacyo bakora ubuzima bwabo banyororo ntibwubahirije kuko usanga haba abantu bakeyi haba ibihumbi bakajyama kujya bakajyama nako ibyo byose nibyo ntarinze kuvuga
Olikome isaba leta gushiraho umugwi wigenga w'abahinga baca mu mabohero yose kugira batororokanye ibitegere by'abanyororo bari kugwa mu ntumbero yo gutezurira amabohero mu bihano bitegekanijwe n'amategeko harimwo icamande asubirira gupfungwa muri Olikome bakabona kwico gikwiye kwisungwa ku byaha bimwe bimwe hakwihutira gupfunga abantu
dusabye leta yuko yoshiraho naho nyene umugwi w'abahinga atawubegamiye ndabivuze ndabisubire dusabye leta ko yoshiraho vuba bwango umugwi w'abahinga atawubegamiye baje mu mabohero yose kwiga ikibazo cy'amabohero mbere nubwo yige n'ingene abo bari mu mabohero aba bakatuye inuze ibihano ingene buri kugwa bamaje cyange batange abimwe bita abande aza kure kumpasa izo privatizato zo ibenke uvuga aza buri kumpa gusubirira kubapfunga ibyo birakogwa mu amatezi twabo birakogwa mu butungane mu gihe ashobora gufata igihano kimwe kuko mu bihano bibiri hariho servitude penale hakaba na prescription d'amende ni ukuvuga iki le juge lui-même par essence kumufatiye kuri independance yiwe byumviro no mu bikorwa arashobora kuba gufata kimwe muri ibyo arazi uburemere bw'icyaha ariko uko tubibona ngaha bamba bihutira mu byo kurungika mu gasho bamba bihutira mu byo gupfunga abantu
abanyagihugu bumvise ico gisabo ca Olikome bavuga ko atari rya mbere gisabwe ariko leta ikica amatwi ngo naho ari vyiza kuguma abantu basemerera kubwabo banyagihugu baguma babona ko butungane gukora neza buzoboneka mu Burundi atakivugwa abategetsi bategekira ico abacamanza bakora isunzwe cane cane mugambwe ubazwa n'ubutungane aturukamwo ubwo ko intara n'ibindi nk'uko biri uyu munsi ku butegetsi bwa SMDD FDD ku vyerekeye ubutungane nyene umuhuza w'abarundi abona ko hakwiye inama rukokoma muri ico gisata nk'uko yari yabisiguye mu nama nshingamateka umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana ibice birenga 60% vy'amadosiye yakiriwe n'urwego rw'umuhuza mu kiringo c'umwaka yerekeye ivy'ubutungane akaba yabivuze mu gihe yariko ashikiriza icegeranyo c'ivy'urwego rw'umuhuza rwaranguye mu kiringo c'umwaka yasabye ko hotunganywa inama rukokoma ku vyerekeye ubutungane amadosiye agera ku gihumbi niyo urwo rwego rw'umuhuza rwakiriye muri ico kiringo c'umwaka kuva muri munyonyo 2022 gushika muri munyonyo 2023 bamwe n'abandi bakabona ko n'ubundi iyo nama ataco yohindura narya umuhuza w'abarundi yabaye yabaye umushikiranganje ubutunga n'imyaka myinshi ngo ariko akaba atacyo yashoboye guhindura muri ico gisata no mukuru w'igihugu wa kino gihe yaranareze aririra abajejwe ico gisata ngo byose biba ivyo bose eka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumerera mate inyuma y'akaruhuko gato duca tubandanya na yandi twabateguriye hano kuri radio Agoroka tutandukire ayavugwa mu gisata c'amasoko ntanga ngufu araheze imisi hibonekeza ubukene bw'amazi meza mu makartiye atari make agize igisagara ca Rumonge abanyagihugu baba aho mu gisagara ca Rumonge basigaye bakoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika ayo nayo akaba yuzuye imyanda y'ubwoko utandukanye iryo kena ry'amazi meza rikaba ryaranatumye ivyi babihagarara kuri lise ya Rumonge kuri uyu wa gatandatu nyene mu gihe abanyeshure bose bategetswe kuja kuvoma mu kiyaga Tanganyika amazi yo gukoresha bamwe mu bumvise iryo kena ry'amazi rivugwa aho mu gisagara ca Rumonge baribaza ingene Uburundi buzoshika ku mbonera kazoza yama ivugwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 bikabayobera mu gihe atagisata na kimwe mu bigize ubuzima bw'igihugu gitunganijwe neza kubwa bavuganye na radio Haguruka intwaro ya CNDD-FDD ngo ikwiye kwirukanwa kuko ataco imari y'u Burundi n'abarundi inkuru twateguriwe na Aline Munezero
abanyagihugu wa makartiye atandukanye agize igisagara ca Rumonge bavuga ko bari mu buzima butoroshe kubera ubukene bw'amazi meza bumaze iminsi bwibonekeza bamwe muri abanyagihugu bemeza ko uyu munsi ugira gatanu batabona n'imajya amazi rikoroka mu mabombo amasoko ya radio Haguruka mu gisagara ca Rumonge atanga uburorero bw'amakartiye ya Gihwanya Rukinga na Mugomere ahandi ibintu bitoroshe ni kuri lise ya Rumonge aho kuri uwo wa gatandatu wabigisha bari batonze gutanga ivyigwa nk'uko bisanzwe maze bagasanga abanyeshuri bose bategetswe kuja kuvoma amazi mu kiyaga Tanganyika kugira baronke ayo bakoresha narijya rishure rifise uburaro eka n'abanyagihugu wa muri ayo makartiye atagira amazi aho mu gisagara ca Rumonge bose bikora ku mazi ya Tanganyika ayo nayo akaba yuzuyemwo imyanda y'ubwoko butandukanye iruhande y'imicafu itabwa muri ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika biranavugwa ko hari bamwe mu barovyi bakorera ku myeha itandukanye bifashisha icyo kiyaga nyene mu gihe bashatse kwitezura amakuru radio Haguruka ihabwa na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi mu gisagara ca Rumonge amenyesha ko iryo kena ry'amazi ryatewe n'umuringoti wazana amazi muri ayo makartiye uvuye muri komine ya Burambi wa Mene uruzi dama ngo rukaba arigo rwaciye uwo muringoti rusutse ko isuri ry'amabuye hamwe n'ibigazi rwaranduye mu mirima y'abanyagihugu kubw'ayo makuru nyene ibikorwa byo guteranya uwo muringoti ngo bisaba kwitonderwa kuko uwo muringoti wononekaye cane abanyagihugu bakaba basaba ishirahamwe Regideso gukora ibishoboka byose kugira basubire kuronka amazi meza indwara zifatiye ku isuku rike zitari inkumbi mu ruganda rwa radio Haguruka tukaba tutashoboye kuronka Auguste Minani musaneri wa komine Rumonge co kimwe n'abarongoye ishirahamwe Regideso muri iyo komine ngo twumve icyo babivuga ko bamwe mu bumvise iryo kena ry'amazi rivugwa mu gisagara ca Rumonge baribaza ingene Burundi buzoshika ku mbona kazoza ya mivugwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 bikabayobera mu gihe atagisata na kimwe mu bigize ubuzima bw'igihugu gitunganijwe neza kubwo bavuganye na radio Haguruka intwaro ya CNDD-FDD bikwiye akwiye kwirukanwa kuko atakimariye Uburundi n'Abarundi.
Aline Munezero ndagushimiye baratabaza basaba kuronswa amazi meza. Abona abanyagihugu bo muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'amazi meza, aho n'ingaruka mbi zifatiye ku isuku rike zamaze gutangura kwibonekeza kuko bakoresha amazi y'inzuzi zibegereye. Abandi bavuga ko Abarundi bakwiye kubona ko intwaro ya CNDD-FDD byayinaniye kurongora igihugu, bose bafate ingingo yo kuyiganzura ibave ko inkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi.
Nkuko bishikirizwa n'abo banyagihugu bo muri commune Buganda bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'amazi meza, bakavuga ko bamaze igihe kinini basaba guhabwa ayo mazi ariko bikaba byaranse kiretse imihango idashika bama bahabwa n'ababarongoye mu kubemerera ko bari kubagerageza kuzoya kwega avuye mu makomine bihana imbibe. Kubera rero icyo kibazo cy'amazi meza, abo banyagihugu bavuga ko bibangombwa ko baca bikora ku mazi y'inzu zibegereye harimwo amazi ya Rusizi. Bakababazwa nuko ababarongoye bama babahimiriza kuyateka imbere kuyakoresha nkuko umenga niwe muti urama. Abo banyagihugu babandanya gushikiriza ko batorohewe kuko gushika ubu ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza, aho mu mihana myinshi hibonekeza abanyagihugu bagwaye indwara zifatiye ku isuku rike, benshi bakamira ku bitaro aho hanavugwa umwana aheruka gwa kwa gupfira kwa muganga kubera indwara yo gucibwamwo. Dutega amatwi uwo munyagihugu yayazina radio Haguruka arigana izo ngorane barimwo ziturutse ku ibura ry'amazi meza ijugiwe ryahinduwe kugira tumukingire.
Mbele alisho wa hivyo hivyo na washika kuru siizi na kipa mbele mazi ukwari kose alatapo mbele siizi kushabu mama ayugo zikuwa kaburamu chanyi alashika kuboma kagunu uzwa kibo me halina wadu zangwa boma nye magana halinya tebe tukwara gowe tumazige chini na kama tukira mbele yaka dusika kama reta nukuri reta hivu Burundi mbele yu watu kwezi adu fashi turunga mazi Burundi sana nukuri kudasa mazi meza kwa abiri kwa dusa mazi meza aliku nukuri tuyumbu
Abandi twashoboye kuyaga bavuga ko Abarundi bose bakwiye kubona ko intwaro ya CNDD-FDD byayinaniye kurongora igihugu, bose baheze bashira ingufu hamwe bafata ingingo yo kwiganzura iyo ntwaro ibaveko.
Reka ndagukengurukire na wewe King Blaise Iranzi kuri iyo nkuru uwaduteguriye, nshuti bakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda rwa radio Haguruka. Amakuru twabateguriye uyu munsi ni hano aciyarangirira. Ndasubiye gukengurukira abagize uruganda rwa radio Haguruka bayabateguriye bakongera bakayabashikiriza. Ndashimiye n'uwatumye mvuga mugashobora kunyumva. Musigara mahoro ndabikebanuye na gahwane na uta.